ukubabo yile cawini lecawa ibukele kokugqibela ukuba khanga uye cawini siyathemba into yokuba lo nyaka okanye ukuvala kwethu kuza ukukompensator ngokungayi kwakho ecawini kude kuphele unyaka cawa yabantu bangacawiyo yaqala ke ngoku
cawa yabantu bangacawiyo yaqala namhlanje
Naso ofisini yakho uThixo khona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegardini. Ukhona nakulendawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala ko pipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Eba.
Ndende bathi wonabile kuhamba kwakho nje.
Hawo, ngiyakuyakhloko baba. Ujaga yakhloko. Please yagela ngoku.
Uthi izawukhupha rough moyake.
Umntu ze unyamezela. Oh bawo, okokuqala ke bawo.
Eh wena
masithi mkhonze baba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithi ke bawo.
Eh wena
masithi bawo. Let us take this opportunity and welcome everyone who is watching us from wherever they are and wherever they are listening to us from umhlobo uCalvin ngabe bitoli ngumvenda bawo uCalvin ngumvenda so usicelile ke le kuba once in a blue moon nge simane simixa yesilungu welcome Calvin to icawa yabantu bangacawiyo unfortunately we cannot translate uicawa yabantu abangacawiyo yabamkela wonke umuntu okhoyo ke bazabane ngeli lethu lenkobe igama lami ndingisihle bonani andiyambe ndedwa ndiyamba nalomkhonzi
bawoma sibulise kuye wonke umuntu obukeleyo ngelihle lombukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu amen sibulise ke ku omama otata obhuti nosisi nakuntanga ndini especially to you Calvin siyabulisa in the name of Jesus Christ
amen
lena ke icawa yabantu abangacawiyo uhleli noanele wakamngoni sithemba ukuthi sohlala sonke ide ifike imini yokuthi siguduke sibonane kunyaka ozayo
masivule inkonzo yethu bawo namhlanje ngomthandazo bawethu osezulwini yise inkosi yethu uYesu Kristu uhlweni thixo wethu anamandla ekuhlweni ukutshona kwelanga le mini namhlanje ekuhlweni ukuphela konyaka walesizini yethu bawethu oyingcwele siza ebusweni bakho ngokuzithoba siza ebusweni bakho nemibulelo thixo wethu onamandla zithi inkosi uhambele kunye nathi ebudeni bemini uhambele kunye nathi ebudeni beveki uhambele kunye nathi thixo ebudeni bonyaka thixo wethu onamandla kwade kwabalapha kunye nathi thixo wethu onamandla uba besicaphula ezibhalweni besathi ebeneza wena thixo wemikhosi usincedile kwade kwaleli thuba thixo wethu onamandla siyazi thixo into yokuba amandla esinawo thixo wethu namandla awanakusibeka kule indawo basibeke kuyo thixo wethu onamandla ubunzima bonyaka thixo wethu onamandla busibonisile into yokuba ungekho wena thixo wethu ubungasigubungela singawugqibi unyaka thixo wethu namandla kodwa wena ubulapha ecaleni kwethu thixo wethu sesiphelelwe lithemba thixo wethu into yokuba izinto azizukulunga thixo wethu wasecaleni kwethu sesiphelelwe lithemba into yokuba unyaka asingangawugqibi thixo wethu namandla kodwa wena thixo walapha ecaleni kwethu thixo wethu namandla wasiyambisa kwade kwabalapha thixo wethu namandla usincedile thixo sicinga into yokuba singangakwazi thixo wethu ngenyiviki into yokuba sibe nayo le nkonzo thixo wethu namandla kodwa wasithwala wena thixo sakwazi thixo wethu namandla sibulela thixo into yokuba sinike iconsistency thixo wethu abantu singabathembisi thixo into yokuba rhoqo ngecawa siza kuba nayo le nkonzo ugqiba sephinde siphumukane nayo thixo wethu ngenxa yokuba thina sibuyela umva thixo wethu ezwini lethu thixo wethu eyingcwele kodwa thixo selethixo amaginqiginqi thixo ekhona thixo wethu kodwa wena thixo awuvumanga into yokuba thina singayenzi inkonzo sikubaleke ngokuba kukhamaginqiginqi kodwa wena thixo usisebenzisile thixo wethu namandla ngoko thixo siza thixo sisima nemibulelo thixo wethu namandla ekuqaleni kwethu thixo ibingangathi indlalo imfekethu thixo wethu lento esiyenzayo kodwa thixo wethu sibulela thixo nabantu esidibana nabo thixo esitratweni thixo wethu bamane besikhuthaza thixo wethu into yokuba lento thixo usenzisa yona thixo kukho abantu abayibonayo thixo wethu namandla sibabonile thixo abanye becofa usubscribe thixo wethu besilandela thixo wethu namandla kungenxa yokuvuma kwakho ke thixo wethu engcwele ngoba thina asazi thixo besithi siyenza nje thixo wethu namandla kukhona nabo ke thixo bemane bebuze into yokuba yintoni le nto niyenzayo ningasike niyeke nje thixo wethu engcwele kodwa wena thixo ubusecaleni kwethu thixo wethu namandla kunjalo nje thixo wethu siyathemba into yokuba kukho abantu ofikelele kubo thixo wethu engcwele ngoba umnqweno wethu thixo kukuba ungalibaleki ezingqondweni zethu thixo wethu namandla ngoba thixo sibonile thixo into yokuba wawulibaleka thixo wethu kuba nzima ngaphandle thixo wethu engcwele sibonile thixo sakulibala ngawe thixo wethu namandla sigodola sisodwa thixo wethu namandla kodwa ungcono thixo ugodola uyazi into yokuba uthixo lapha ecaleni kwami thixo wethu zonke ingqele thixo bonke ubuhlungu behlabathi thixo wethu siyakwazi ukumelana nabo thixo wethu engcwele ngoba wena usecaleni kwethu thixo wethu namandla sithandazela ke thixo abazali thixo wethu abazawujongana neChristmas thixo wethu namandla sithandazela ke thixo abazali abazawujongana namakhwenkwe azawungena esuthwini thixo wethu engcwele sithandaza thixo sithandazela abantwana thixo abazawubukela abanye abantwana benezinto zokunxiba thixo wethu bebona babe bengenanto ngoba ekhaya emva kokuthathwa khona thixo wethu engcwele sithandazela ke thixo into yokuba ngokungeka pheli ixesha thixo wethu uveza icebo thixo wethu namandla sithandazela ke thixo into yokuba okuba ebusuku thixo wethu kubekho into yokulala kudliwe emakhayeni thixo wethu ngoba elixesha thixo wethu wonke umntu uzabe khona thixo wethu akukho ukuzimela ngonutrition wasesikolweni thixo wethu eyingcwele yonke indlala thixo izawuza ibe semagxini omzali thixo wethu eyingcwele ngoko thixo sithandazela thixo ukuba kubekho into ebakhona thixo wethu phezu kwetafile thixo wethu kwenzela ubuncwane thixo bukadisemba thixo buvakale kubantu bonke thixo sikuthembile ke thixo into yokuba uhamba kunye nathi thixo wethu naxa abantu bonwabile thixo awuzubalibala thixo abantu abangonwabanga thixo wethu namandla sithandazela ke thixo into yokuba naxa siza kuthetha nabantu thixo wethu ilizwi lakho thixo wethu lingabuyeli kuwe thixo lilambatha thixo wethu ngoba nkosi kukokokugqibela thixo siza kuthetha nabantu bakho thixo wethu eyingcwele sithandazele into yokubazela ishiyeke thixo limane linkenteza thixo wethu ezindlebeni thixo into yokuba wena ulahle mntu thixo sele abantu bonwabile abanye bongonwabanga kodwa wena thixo uhlale ngelizwi lakho umane umkhumbuze into yokumntu unguthixo wakhe ngamaxa onke sikuthembile ke thixo into yokuba uza kusimamela njengokuba uqhele ukusiva thixo wethu engcwele ngoyesu kristu ngoku nangonaphakadeni amen
amen
Bawo wethu osezulwini mani mathengo
umwele ikamba kapo
umkongani bako mabu
fike ikambi ako
Why?
samkele umuntu osanda ukusjoyina sesithi wamkelekile icawa yabantu abangacawiyo isiqendu ke sokuqhubela silapho ngikubawo kulo set note yokuba this is a season finale siyavala ke bazalwane siyavala namhlanje
ingaba lento ithethayo yinene nayo okanye uyithethiswa just for the sake of ukuyithetha na xa usithi it's a sad note mhlawumbi it's a sad note to our listeners or it's a sad note to you because when you started uqale in a hyper note ngathi you're excited about leaving the audience kule ndawo ikuyo ngoku
hayi bawo ku sad note wena both kuthi nako kona ngenxa yokuba ngumsebenzi ngomsebenzi because iveki neveki kufuneka siqiniseke thina into yokuba umsebenzi uyenzeka
yes
ngenxa yokuba ngumsebenzi iye kuthi ke kuhambeni kwexesha kubekho ukudinwa into yokuba masike siphumle so in that context bawo uzawufumaniseka into yokuba umntu ingathi wonwabile for ukuphuma but at the core of yonke lento you'll find into yokuba ekugqibeleni lento besiyenzela thina abona abantu bokuqala esiyenzela bona lento ibisithi ngoko usaid not ufika apho xa sesiyisusile the work part of yonke lento siphinda sibuyele into yokuba bekutheni zesenzela noma sekuqaleni uyiba sizawuyeka kuzawuvakala kwakuthi into yokuba bekumela senze
into ikhona le ikhona lento ingenzekanga because if wenza into oyithandayo
njalo
it's not only umsebenzi but mhlawumbe i-therapy kuwe during the week sidibana ne-challenges but when we are here silibala konke then xa siphuma sithi wow
yeah enye episode sidilibarishile sancedakala kwathini ngoko ke as much as kuzawukuba nextwa le nto siyenzela abantu ekuqaleni this is a selfish act because inceda thina kuqala igqiba ke ngoku iye ebantwini asiyazi abantu
bazayirisaand ke mhlawumbi ukubukela kwabo it's a bonus ukubukela kwayo but just to uba thina sibe lapha and sizishumayeze siphuma nathi so phofu siphuma sonwabile
njengoba
endisikelelekile kune then ke ngoxa ubona abantu be responda to what you have done then iba enye into ke ngoku so yeah ngiyakuva bawo
so and on a sad note ke ba
on
a set note masicela abantu if awuka subscribe if you have not subscribed on a set note siyakucela manje ngokugqibela yabambi into yokuba kuphela unyaka unga subscribe
yazi when uza kuyithetha lento ngelika George when u subscriber finally ukuthi uthinze bawo so subscribe angabuyisi
bawo if you have not subscribed please man siyacela man akucofa u subscribe ukugqibela kulo nyaka sikucela kusenokwenzeka into yoba umuntu bawo udala zimcela kodwa ke ndiqinisekile abantu abasibukelayo bonke sebe subscribe by now enkosi bazalwane ukuba ke uyayithanda le nkonzo please ucofa ulike ungalibali ke usharela umntu uthi i-season finale yicawa yabantu abangacawiyo it is out iphumile babo abantu sizawuya emazwini mabasilinde abantu
babo sicela abantu basilinde incwadi yokubhalwa ngumvangeli uMarko isahluko sesesibini sizoqala kula verse yesithathu siqala okanye sifunda from the book of Mark chapter 2 verse 3
okay siya ke uMarko chapter Marko ngesahluko sesibini sawuqala kuvesi yokuqala kwisihloko esithi ukuphiliswa konedumbe Marko chapter 2 verse 1 sizakwehla nayo ukuphiliswa konedumbe. Kwakuba nsuku wabuya wangena eKapunawumu. Kwavakala ukuba usekhaya. Kwa oko kwahlanganisa into eninzi yabantu. Ngokokude kungabi sabakho kukhwelana nakule mimandla isemnyango. Wayelithetha ke kubo ilizwe. Kuthi kufike kuye abantu bezisa unedumba ethwelwe ngabane. Bakuba bengenakusondela kuye ngenxa yendimbane banqika intungu. Apho abekhona bakuba begqobhozile balohlisa ukhuko abelele kulo lowo unedumbe. Akuba bona uYesu ukholo lwabo wathi konedumbe, mntwana wam uzixolelwe izono zakho. Kwaye ke kukho apho abahlali abathile behleli becamanga entliziyweni zabo besithi, yini na ukuba lo enjenje ukuthetha izinyeliso? Ngubani na onako ukuxolela izono? Mnye kwaphela nguThixo. Eqiqekwa oko uYesu ngomoya wakhe ukuba benje njalo ukucamanga ngaphakathi kwabo, wathi kubo, yini na ukuba nicamange izinto ezinhliziyweni zenu? Okhona kulula kukuphi na? Kukho ukuthi konedumbe zixolelwe izono, kukho nokuthi vuka uthabathe ukhuko lwakho uhambe. Ke ukuze nazi ukuba unalo igunya unyana womntu lokuxolela izono emhlabeni apha, uthi konedumbe, ndithi kuwe vuka uthabathe ukhuko lwakho uye endlini yakho. Wavuka kwa oko waluthabatha ukhuko waphuma phambi kwabo bonke, ngokokude bathi nqa bonke bamzukise uThixo besithi, asizanga sikubone okunje. Eli lilizwi leNkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo. UYesu Kristu iNkosi yethu ngokonabona phakathi. Amen.
Amen.
Thank you.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ngidaniswe. Siza kude ngubawo.
Bawo sizokufunda okanye sizokuthatha le verse u3 ekugqibeleni.
Okay.
Ufu ufunde from
1
up to the last
12
up to the last verse okay. But ye ngithanda le ndawo ithi ethwelwe ngabani.
Mm.
Sibaleke siye kuleya iverse u4.
Mm.
Sifunde la ndawo ithi banqega intungo apho.
Mm.
Abekhona. Sibaleke siye kuverse ehlanu.
Mm.
Akulibona ke uYesu ukholo lwabo.
Ah, Nkosi yam.
Ndiqaphela bawo apha mhlambi ku mhlambi you will come up wena nesihloko sale nto ndizama ukuthetha ngayo.
Okay baba. Okay baba.
Kodwa ndiqaphela isenzo sabantu. Then nalapho the position abayikhethileyo
Nkosi yam
ukuqobhozela
yabawo
kuyo. Then when ufumana the right position, nokuba ebengafuna ukunothisa
ewe bawo,
then uza kulibona ukholo lwakho.
Mm-hmm.
Apha sibaliselwa ngulonga lowo ebenedumbe.
Mm.
Sibaliselwa ngalo ungakwazi ukuzenzela nto.
Ah, Nkosi yam.
Uqhomekeke kwaba bane ekumthwaleni.
Mm.
uYesu kuthiwa ubuyela okanye ulapha eKapenawum.
Mm.
Xa efika apha kowabo ufika kwakuviwa ukubana ukhona ngoku Yesu.
Ewe bawo.
Then indaba zasipreda ngokukhawuleza
Nkosi yam.
Kwasuka kwagcwala apha. Naba ke ngiyazama umhlambi uku-assume ukuthi wayengavanga lona usiwa apha.
Ewe Nkosi yam.
Kodwa kuve umhlambi omnye wala madoda.
Ewe bawo.
Wahlaba umkhosi.
Mm.
Kwamanye amadoda.
Ewe bawo.
Abantu ke abavame ukukhathalela lowo.
Mm.
Ugulayo.
Ewe bawo.
Ivame ukuba ngokomama.
Ewe Nkosi yam.
Kodwa ngoku sibona isenzo.
Mm-mm.
Samadoda.
Awu Nkosi yam.
ekuphilisweni komuntu. Umhlambi inqoko lena irrelevant ngoku kwelixesha sikulo.
Ewe babo.
Sithi mse umbuyise ephila.
Ha ngosi yam.
Ngoba lento ilisiko lamagoda. Imoshwa kwaye ilungiswa ngamadoda.
Ewe babo.
So la madoda athwele le ndoda asuka nawo aphasuka nayo khona. Athi xa efika afika kukho abanye abantu sebekhona ngaphambili.
Nkosi yam.
Ndiyacinga apha ekuzeni kwabo. Bebemane bephumle endleleni. Bagqitha abantu ngoba ingulona umntu ufuna ukusingqaki yakhe kuYesu.
Ewe babo.
Ingulona ufuna ukubona omnye umntu encedakala.
Hawu Nkosi yam.
Kwenzela ukuthi azokholwa ukuthi ngenene nangenyaniso iyanceda le ndoda okanye ezi zinto bendiziva ngalo mfo ziyenzeka.
Eyi Nkosi yam.
So akukho mntu ukhathalele ukunceda la madoda kodwa amane esithi ekuhambeni kwawo athi xa kudinywenye ahlale phansi honke ngoba inzondeleleyo yabo ukuthi lo mfo bamthweleyo aphile.
Aphile bawo.
Bathi xa befika apha kulo mzi bafika kugcwele kunzima no nokubona uYesu.
Ha Nkosi yam.
Bathi bokuzama ukukhangela inyoba yokungena abakwazi ngoba banalo mthwalo bawuthweleyo.
Hey Nkosi yam.
Umhlambi bazokwazi ukungena abemnye kodwa ukhona lo mthwalo.
Nkosi yam.
Ukhoyo ekubheka bhekeni kwabo bajonga ukuthi akukho ncedo abanokuthi balifumane okanye akukho kroba abanokulifumana. Ayithi iBhayibhile babephethe ezinye izinto.
Ewe Nkosi yam.
Kodwa siva kuthiwa ngoku bavula entungu.
Ey Nkosi yam.
Asizixelelwa izikhobo abazisebenzisileyo.
Ewe bawo.
Kodwa engqondweni yam xa kusakhiwa into ekhawule zifike lizinki nesikhongwane.
Ewe bawo.
Bakhangela umhlambi babeyivulana ngesandla le nto.
Ewe bawo.
Basikwa nasezandleni. Bazama amatiletile okukubana le ndoda mayingene. Akuthi ukuthi bangena nabo kodwa le ndoda yangena yahlangana noYesu.
Ewe bawo.
Entungo. Ngoba bayayazi ukuthi xa ungenile esangweni uzohamba njengexhadi.
Ewe Nkosi yam.
Bayalazi ixhadi labo ukuthi
babo
lisentungo kwenzela ukuthi indlu lena iviwe okanye abantu bajonge ntungo kwenzela ukuthi lowo ufuna ukuphila ingangathi umhlambi lisiko lamaXhosa xana kuzocela impilo ebantwini okanye kuzocela impilo emaxhathini emaxhathini indodenye ethenjiweyo likhaya ezokwazi ukuthethela ikhaya liphile imentungo ayimi noba nakuphi bona labahle bedinga yile nto ababazalwane bekhetha intungo ukuthi bayayeza ukuthi apho kumele ukuthi kuthethelelwe khona abantu okanye ufumaneke ke ukuphila kwabantu kusentungo khona asoze umhlambe abantu baphile banelahle bedinga kungathethwa ngentungo banelahle bedinga zonke izinto zekhaya banelahle bedinga zithethelelwa entungo kwenzela ukuthi banelahle bedinga kuphile wonke umuntu badinga loo nto ababazalwane ukuthi banelahle bedinga seze uYesu abesekoneni banelahle bedinga seze uYesu agudla idonga
banelahle bedinga
kwendawo azokubonakala kuyo usentungo banelahle bedinga wathi uYesu wakusibona esisizathu banelahle bedinga wathi uYesu wakusisibona esisenzo saba bantu banelahle bedinga wasikwe yinimba wasikwe yimfesana engaboni ikholo lalendoda ilapha phambili kwenyawo zakho entungo kodwa wathi wajonga ukholo
lababo
baserufini banelahle bedinga umhlombi nathi asincedwa lukholo lwethu kodwa sincedwa lukholo labantu abaserufini abanye umhlombi ukholo labo ababantu bebesithwele banelahle bedinga asibazi ngamanye amathuba banelahle bedinga kodwa amadoda asithwele ngemithandazo banelahle bedinga kumakhukho esihamba nabo banelahle bedinga siphiliswe bubu
siphiliswe
ngabo not because siyakwazi ukuthandaza not because siyakwazi ukunqula banelahle bedinga not because ukuthi siyakwazi ukupula siworship uThixo kodwa siphiliswe ngokukholola lamadoda asithweleyo
ewe babo
athi ukulibona ukholo lwabo
athi akulibona ukholo
ukholo la lendoda
ewe babo
ilapha phambikwa umhlambi ungaphambi koYesu nawe banelahle bedinga kodwa ajonge imigudu yabantu abalapha emva
kwakho
banelahle bedinga umhlambi uYesu akasikwa yimithandazo yakho akasikwa kubona wena ungaphilanga okanye izinto zakho zingenzeki kodwa uphiliswa banelahle bedinga okanye usikwa yinimba
ngenxa yokuthi
ubhekiswe ngabantu abanokholo
Nkosi yami
ungahambi indlela wena banelahle bedinga kodwa umhlambi ubana bekho abantu ababhekiswe ngokholo umhlambi ubana abekho abantu wakulala endleleni ababuthathe banelahle bedinga babenemigudu ngawe
babuthathe
banelahle bedinga bakhwele phezu kwendlu akutshiwona ukubana bezikhona izitepleda ebezikhona umhlambi uqale kwenyuka amadoda amabini amanye abamba ezantsi kwenzela ukuthi inyuke lendoda banelahle bedinga khangela umntu banelahle bedinga oleleyo ongakwazi ukuzenzela nto banelahle bedinga yonke iweyithi yakhe ilapha kula madoda ngoba akancedisi nokuncedisa yena banelahle bedinga kodwa uxhomekeke kula madoda ekubeni amnyuse umhlombi nathi banelahle bedinga ngexesha lethu lokungabi namandla ethu banelahle bedinga osifuneka siqhomekeke emadodeni azokwazi ukuthi asinyuse banelahle bedinga amandla ethu sethile banelahle bedinga sekusithiwa akhona inokwenzeka kuthi kodwa kubekho amadoda asinyusayo banelahle bedinga uYesu athi wakujonga ezo zenzo banelahle bedinga nala madoda azasinyusa banelahle bedinga kufuneka ayazi iposition azobusibeka
kuyo
Baba,
mm.
singanalo ukholo.
Singanalo ukholo.
Si, singabhekishwa ngabantu abanokholo banokuthinga kodwa iposition beyigqutyile apho kubana kufuneka besibeke khona banabahlubedinga ngoba ngathi yokuthandaza nendoda banabahlubedinga emnqamlezweni banabahlubedinga yabhuda nje indlela yokuya kuYesu ayancedakala eyosibini ngathi kubana banabahlubedinga umoyiki na uYesu banabahlubedinga umhlumbi nathi iposition yokuya kuYesu kufuneka siqale soyika uYesu banabahlubedinga kwenzela ukuthi azokwazi uYesu asikwe yimfesane ngenxa yokuthi ubone iposition esikuyo banabahlubedinga ubone iposition esimkhrise kuyo umntu ubone iposition esimbeke kuyo akwazi ukumnceda uThixo ngoKristu Nkosi yethu amen
amen selendawo amkubandile imali
umhloba mpha evenda uCalvin ngizawulebala into yakuthi sicelile ke ndiye basimane simane sikhumsha mandithi kwangokubawo if you read through the chapter you will see in your bar if you come to the party late logically it is impossible to get to Jesus but
exceptions
but ababantu they are showing us that faith can open doors that you never knew they existed. My non-Xhosa speaking friends, if you don't get anything from what I am going to say, faith opened doors that you never knew they existed. Uthi ke bawo xa kanye sithi xa sifunda apha sibone kucaciswa kugxininiswa ngenkitha yabantu abakhoyo abangqonge uYesu ngathi phaya ekuqaleni ifuna sibe nawo umfanekiso ngqondweni
awu ngosiyami
into yokuba kwakuxinene kangakanani na
awu
loo nto izokubonisa into yokuba ingqondo ithi ukuba mhlawumbi awuthanga ngelaa xesha kufika isigidini sokuba uYesu uyeza awazilungiselela indawo kungenzeka ungamboni kwangoku nisendaweni enye ngenxa yobuninzi babantu sike sibone mo singakumbi ngeli xesha sikulo le festive niye mhlambe kumsitho mnye nomntu nithi xa nidibana nibaliselane into yokuba ndandibukele ndisendaweni ethile mna omnye athi bendibukele ndisondele kuloo ndawo nje kutheni ndingakubonanga ngoba kuyenzeka ngenxa yobuninzi babantu abantu bangabonani kule nto bakuyo ngexesha elinye bantwana bahle bakathixo ingathi sizama ukuboniswa lo mfanekiso ngqondweni into yokuba lo mfo engakwazi ukuhamba enjalo bantwana bahle bakathixo kugcwele abantu apha ingathi naba bantu bafike emva kunabantu bantwana bahle bakathixo okanye mhlawumbi bebesindwa ngulo mntu bamphetheyo baza abantu babaphangela ukufika phambi koYesu bantwana bahle bakathixo loo nto ngokweyethu ingqondo ithi aba bantu abasoze babonane noYesu ngoba bona bayacotha endleleni bantwana bahle bakathixo abantu abanamendu bakhawuleza bafike phambi koYesu ngoko lo umfo usezawugula kunjalo nje idumbeli lisezamphatha ngenxa yokuba uhamba nabantu abafedayo apha endleleni bantwana bahle bakathixo abachi ixesha kodwa kuyagcwala phambili bantwana bahle bakathixo kodwa lo mfo uthwelwe ngamadoda anokholo bantwana bahle bakathixo bangabangajonga uba la madoda ebesebenzisa ingqondo kuphela bantwana bahle bakathixo ukuba la madoda ebesebenzisa ilogic kuphela ebenawujika endleleni athi akufika mhlawumbi noba kusegeyithini kwale ndawo uYesu akuyo abone into yokuba kunzima into yokuba singangena
lapha singanyathelanga phezu kwenhloko zabantu bantwana bahleba kaThixo kunzima into yokuba singangena apha singachukumisanga mntu okanye singaxabananga namntu bantwana bahleba kaThixo kodwa la madoda awayibona yonke loo nto aba nengqondile yokuba uncedo lolomfo lukuYesu bantwana bahleba kaThixo ngoko ngenxa yekwazi into yokuba uncedo lwabo luzawuvela phi na abayibona inkitha ephambi kwabo abayibona ilani into yokuba inde kakhulu into yokuba bangafika ababona into yokuba amendu awabethile la madoda kodwa abona into yokuba uncedo lwalomntu esimphetheyo lukuYesu bantwana bahleba kaThixo kwasebenza into yokuba uncedo lwethu kumele silufumene bantwana bahleba kaThixo ingqondo yethu iza kusidodobalisa singangayenzi le nto kwahamba ukholo phambili bantwana bahleba kaThixo bazibona bephezu kwendlu umntu asisebenzisa ingqondo mfakamnguni ebezawuthi asizukwazi ukukhwela phezu kwendlu sixwaye umntu umntu onengqondo mfakamnguni ebezawuthi sizawusindwa singafiki kule nto umntu onengqondo ebezawuthi kungenzakala kwathina bantwana bahleba kaThixo kodwa abantu abanokholo bagqitha ngapha kwaloo akuvaleka amasango okanye yakuvaleka indlela esiyiqhelileyo bantwana bahleba kaThixo ukholo lona luvezenye indlela ebesingayiqondi into yokuba izinto zingenzeka ngayo bantwana bahleba kaThixo ngoko kubalulekile thina sizazi into yoba kumele siyephi ngoba xa sisazile into yokuba uncedo lwethu luvela phi bantwana bahleba kaThixo sikholelwa loo nto kuphela indlela yakhona asiyo yethu bantwana bahleba kaThixo kwethu kukholelwa into yokuba uncedo lwethu luza kuvela pha bantwana bahleba kaThixo yona indlela iza kuzivelela mhlawumbi fokamnguni siyibhuda ngokufuna sizilungiselela indlela bantwana bahleba kaThixo mhlawumbi kulapho izinto zethu zimoshakala khona ngokucinga into yokuba indlela ncedweni lwethu ilapha kuthi bantwana bahleba kaThixo kanti okwethu kukhangela into yokuba uncedo lwethu luzawuvela kophucala bantwana bahleba kaThixo sikholelwe into yokuba ndakufika kuwe imizamo yam iyaphela indlela yona iza kuzivulekela nathi bazalwane asizazi into yokuba ngoku sizawufika phi apho sifuna yakhona abanye bethu fokamngoni bafuna ukulungisa amakhaya bantwana bahleba kaThixo abanye bethu bayayazi into yokuba iKrisimesi isemagxini abo bantwana bahleba kaThixo kodwa bona indlela bayazi into yokuba izawufika njani bantwana bahleba kaThixo abanye bafuna unyana babo babuye bephilile bantwana bahleba kaThixo bade abanye bazame nokuthenga abantu into yokuba wena uzundiphathele umntwana wam ephila bantwana bahleba kaThixo kodwa thina ekumela sikwazi kukuba ngeKrisimesi kumela silale sityile umntwana kumela buye esuthwini bantwana bahleba kaThixo sibe kukholo kulwethu kuloo nto into yokuba nguThixo oza kusinceda bantwana bahleba kaThixo indlela yona akusiyo yethu Thixo uza kusenzela indlela nokuba uyenze kanjani mhlawumbi siyibhuda ngokukhangela indlela into yokuba hayi kumela le ndlela iphuma kwelicala bantwana bahleba bakaThixo kanti uThixo uzeyihambisa ngaphezu kwabantu indlela bantwana bahleba kaThixo mhlawumbi le ndlela ucinga ngayo uzawucinga nee-robots ozaziyo kunjalo nje waze nezi-speed traps kule ndlela into yokuba zizayicothisa le nto yakho kanti uThixo uzakuhambisa ngaphezulu kwazo zonke zonto akubeke phambi koncedo lwakho bantwana bahleba kaThixo ngoko thina okwethu kukukhangela ukholo ngoba ukholo luma sele kuvaliwe bantwana bahleba kaThixo mna andifanelwanga zinto ezinje kodwa umntu abekholo into yokuba mna ndifanelwe kukuba yinto ethile bantwana bahleba kaThixo ikhaya lam aliphumi kwindawo ethile kodwa ukholo luthi mna ndimele kukuba yindawo yinto ethile ngamanye amaxesha athi umzali owam umntwana uzawuba ngugqirha babe bebahlanu mhlawumbi phambi kwaba kwaphambi kwalo athetha ngaye bathi abangazange bayandawo bantwana bahleba kaThixo am umntu ngokholo into yokuba uThixo akasoze andiyekele amatyela amaninzi obom umntwana uzaba nguye oza kulikhulula eli khaya abengayazi nendlela ebekhe wazama ngaphambili azalunga into zakhe kodwa ngenxa yokholo avele uthixo ngoba uThixo umenzi wendlela. Bantwana bahle bakaThixo, ezizethu indlela esizaziyo zezethu mfo kamnguni. Kunjalo nje zihamba zibe nendawo ezisiphelelisa kuyo. Kodwa indlela kaThixo yona igqitha ngapha kweyethu indlela, okanye igqitha ngapha kokwethu ukucinga. Bantwana bahle bakaThixo, yanga ngale festive bazalwane singangalahli ukholo ngenxa yokuba kuvaleke indlela zabantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba thina mhlambi sisemvela inini silahle ukholo, kanti uThixo okanye ukholo luthatha umntu osekugqibeleni kwelayini limbeke phambi koThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ukholo luthatha umntu ovalelekileyo limvulele ngasentla. Bantwana bahle bakaThixo, nathi nokuba yintoni esihluphayo namhlanje zisingalahle ukholo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ukulahleka kokholo kukulahleka kobomi. Siyafana nabantu abangaphiliyo. Bantwana bahle bakaThixo, zisingakhangela indlela sikhangela ukholo kholo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
Izama ukukhangela
ngoziyami
ukuba lo unedumbe
eh babawo
wayehlobene njani nababantu
eh nkosi yami
no nalencwadi sifunde kuyo ayindincedisi
eh babawo
so ka mhlawu uzawuyazi ngcono wena xa ufuna ukufumana isiphumo usebenzisa ke ungenazo izinto ezipheleleyo
ewe nkosi yam
usebenzisa into yokuasyuma
ewe bawo
so ndiza kukhwela ke
iassumption
eli hashi lokuasyuma umhlambi yayingekungaba abantu bokuzalwa nabo aba bantu
ewe bawo
kodwa yayingabantu abacholachola aphendleleni
ewe bawo
ngokwenza ubudlelwane
ewe nkosi yam
ndisakhwele njalo
ewe bawo
loku asiyuma ndi asiyuma ukuthi nathi
hey nkosi yam
umhlambi sikhwele okanye siphethwe lidumbe
ewe nkosi yam
umhlambi lokufaila
ewe baba
endleleni weda ukwelicala lezemfundo
hey nkosi yam
okanye ukwelicala lobomi kodwa when kukho abantu
ewe bawo
ekuqaleni kwakho
nkosi yam
abazokuthi xa bekubona ingangathi lo bekufanele ukuthi sisendaweni ekunye okanye enye si usemva
ewe bawo
simthathe simbeke endaweni
nkosi yam
ukuba uhamba nabantu aba excellentweni ethile
ewe bawo
noba nawe awuzu excella kulanto
ewe nkosi yam
kodwa noko igap between bona uzokuzama ukuyibridge
ewe bawo
ngandlela zonke ukuba uhleli nabantu abakho 100% wena usika o 0 no 1
ewe nkosi yam
uzawuzama kangangoko nabo bazame kangangoko
oh nkosi yam
ukuthi kubridgewe le gap
ewe bawo
yokuthi ingabonakali into okanye ubuze bakho okanye idumbe lakho nawe liphile
ewe nkosi yam
so kuyanyanzeleka ke okanye ndibona apha abahlobo abazama ukubridge igap
ewe nkosi yam
yokuthi kwindawo esikuyo nalo unedumbe sikwazi ukuba kunye sonke
ewe bawo
singonela ukuthi thina sihamba umgama sishiye lona besifanele ukuthi sihamba naye bantwana bahle bedinga singamane sizokumbalisela ngempumelelo zethu ukubana sihambile sayokunwa bendaweni ethile
sihambile
sayotshe endaweni ethile yena ehlele endlini sihambile okanye ulibonile ilanga
apha siyami
ubana liphumile uyivile okanye uyibonile vula ukubana yaneka ngakanani
izitshalo
zinjani apha phandle bana abahlibedinga bo abonela bana abahlibedinga ummane bezomvisitela bana abahlibedinga bembalisela amambali bana abahlibedinga bathi kodwa bokuvuka ukuthi
ukhona
umthetho oluvelayo banjalo bahlobo ke bana abahlibedinga basithe umhlane walowo bana abahlibedinga uze bamthatha ke lo mzalwane bana abahlibedinga bahamba naye
babo
ngifuna ukuthi manje badinga basibakhethe kakuhle abantu
bakhethe
esiyamba nabo endleleni sekuwe endleleni siyazi ukuthi ubani una uba uzakwazi ukuthi andithathe manje badinga
akuphela manje
andibeke kwenye indawo engangathi ibhetere kwenzela ukuthi igephu ingabonakali phakathi kwethu sobabini balwahle akuvakali ke aba bantu bekhankanywa phambi koYesu ukubana balwahle bedinga okanye akukhangakuvakali kuthathwa nabo ukubana mabathabathe ukhukhola lo mntu kodwa kubhekiswa kulo mntu ebesilapha balwahle bedinga ayikhazi ibhayibhile balwahle bedinga uhambo laba bantu laserufini ukubana liphelephi balwahle bedinga kodwa kuvakala aba bantu okanye lo mntu ebehamba naye balwahle bedinga injalo ke balwahle bedinga mhlawumbi izinto zethu balwahle bedinga nathi sithalwe ngabantu abakanye sitsalwe ngabantu balwahle bedinga kodwa xa sidibene noYesu ephendula impume okanye ephendula iminqwelo balwahle bedinga yabantu abasemva kwethu ngathi balwahle bedinga uphendula apha kuthi balwahle bedinga ephendula ngaba bantu baserufini bakuthanda okanye bebesiwezile kule ndawo ikuye ebridge igephu phakathi kwaba bantu babe okanye kwezi zihlobo balwahle bedinga nathi ke umhlawumbi ngamanye amathuba ukubana kwindawo esinohamba kuyo asilibali ngabantu esibashiye emakhaya asilibali ngabantu esasikhula nabo asilibali ngabantu abasileleyo endleleni sihambe thina asilibali ngabantu abanedumbe umhlawumbi balwahle bedinga kasifumene imisebenzi kasifumene indawo ezibhetere silibale ngaba bantu baleleyo emakhayeni yethu beleliswe lidumbe leyidlala lebeliswe lidumbe umhlawumbi lentsokolo beleliswe lidumbe engqaki akuyo sekuphuma thina ezingqakini zethu silibale ngazo masibuyele nike siyobaxwaya nathi sibasondeze kuThixo
babo yenzeka xa uphethwe yile nto ekuphetheyo
eyingozi
xa izinto zingahambi kakuhle umane uzibuza wena into yokuba ngamenzani thixo
oh
siyintoni isono sam njengokuba izinto zimoshakala kangaka mhlawumbi lo mfune dumbe wayenaloo nto into yokuba ndingoyena moni mkhulu mna yiloo nto nditotoswa ngabantu ukuze ndibe phambili kothixo bantwana bahle bakathixo kodwa namhlanje ndinqwenela ukuthi bazalwane wakuba phambi kothixo ulapho ubona khona into yokuba awenzanga nto wena bantwana bahle baka okanye kwamngenele lukholo kuba lapho ubona khona into yokuba ezaphi izono zaxolelwa bantwana bahle bakathixo awukwazi ukusuka entweni bantwana bahle bakathixo ungekaboni into yokuba uthixo ukuxolele bantwana bahle bakathixo ngokuba ngamanye amaxesha sidodobaliswa ukuphila kwethu kudodobaliswa kucinga into yokuba uthixo angekho ngakwicala lethu bantwana bahle bakathixo ukucinga into yokuba uthixo ukuqumbele kubangela nesona sifo esikombetheyo sikugubungele bantwana bahle bakathixo kodwa wakubona uthando lukathixo bantwana bahle bakathixo nomzimba lo uyakwazi ukuzolula bantwana bahle bakathixo idumbe lisuke wawukwazi into yokuba mfoka mnguni uthixo uyakuthanda kude kusuke nerhatshi apha kuwe kude kusuke nomona uyeke ukumonela abanye abantu uyeke ukufuna izinto abanye abantu ngoba uyayazi uThixo ungakwicala lakho bantwana bahle bakathixo mhlawumbi wokuthetha la mazwi uYesu ususa umvandedwa walo mntu ocinga into yokuba yena ungoyena umona omkhulu lo mhlawumbi nguye lo ubangela nedumbeli lingasuki ngoba uyazazi izinto owakhe wazenza bantwana bahle bakathixo ngoba isazela siyakwazi uthi uphilile sikwenze ube ngumntu ongaphilanga uzuke ubaleke uzuke uzimele nabantu ngoba uyayazi into owayenzayo. Bonbona bahleba kaThixo, afika uThixo athi wena susa lento ngoba mna ndakugxalela kudala. Nathi bazalwane kwizinto esiphila phansi kwazo, lesazi into yokuba uThixo nangoku wasixolela. Kunjalo nje bazalwane, izinto esicinga into yokuba uThixo sibambe ngazo, akekho uThixo kuloo nto, uThixo uyasithanda.
Uyi kumaxesha amaninzi siva uYesu esithi uphilisile.
Ewe baba,
athi ungabuye wole.
Ewe nkosi yam.
Ngoku siva esithi apha zixolelwe izono zakho. Andikhumbuze into ethi umvuzo wesono
nkosi yam
ukufa.
Ufa bawo.
Mhlawumbi akubalulekanga ukuphiliswa.
Ewe bawo.
Usahleli esonweni okanye usahlele kufeni ngoba umvuzo wesono ukufa kona. Bantwana bahle bedinga ngoba umhlambi ukuphila kwalo mntu. Bantwana bahle bedinga efile. Bantwana bahle bedinga uzohamba. Bantwana bahle bedinga njengesiporho, enza into zesiporho ngoba uhleli emvuzweni wokufa okanye emvuzweni wesono. Ke uqhawulwa amakhamandela esono, uqhawulwa bantwana bahle bedinga umvuzo wokufa. Bantwana bahle bedinga okanye kuqhawulwa umvuzo wesono. Bathi abantu abaneentliziyo ezikhohlakeleyo, bantwana bahle bedinga, bantwana bahle bedinga akuvume okanye bantwana bahle bedinga akuvume uba bathethe okanye bantwana bahle bedinga into engaphakathi ivela ebusweni babo. Bantwana bahle bedinga bacinga aba bantu kutheni lo mntu ezowuthetha eli hlobo. Bantwana bahle bedinga ngoba bathi abantu uYesu ezama ukuphilisa babe nezinto abazithethayo bona. Ngibana bayaya bayabazi kanti bantu bedinga abazi ukuthi oyena mntu unegunya lokuthi aqhawule umvuzo wesono ngulona ulapha phakathi kwabo. Oyena mntu ke bantu bedinga ukwazi ukuqhawula amakhamandela esono uYesu, uYesu, uYesu Kristu kuphela. Akekho omnye umntu onokwazi ukuthi aqhawule amakhamandela emvuzo wesono. Yile nto ekwazi ukuthi athethe nale ndoda athi isono sakho okanye uxolelwe wena. Bantu bahle bedinga nathi ke masambe sisazi ukuthi sixolelwe nguKristu kwaye asisaphili emvuzweni wokufa, emvuzweni wesono wokukufa. Bantu bahle bedinga masambeni ke sazi ukuthi sizizidalwa ezitsha ngokuxolelwa nguKristu. Bantu bahle bedinga sazi sehambe sisazi ukuthi sidalwe okutsha, sisithi sithola bantu bahle bedinga amakhuko yethu. Sazi ukuthi sisukile emvuzweni wesono ngoba uYesu uthethile phezu kweentloko zethu.
Babo, yenzeka into yokuba athi umntwana ukhula athi mna xa ndimdala ndifuna uba nguthembazwane. Na xa ndimdala ndifuna uba nguLionel Messi. Kubekho abantu apha ekuhlaleni ubanomazilo lelali yakho owakhe wadlala professional. Hayi, andizange ndambona okanye akekho umntu endimaziyo. Kungotheni ke ngoku wena ucinge ukuba kule mbali inde kangaka yale ndawo uhlala kuyo ucinge wena ungakwazi ukwenza into engazanga yenziwa ngaphambili?
idodobalisa ingqondo yomntwana lento ade ayeke ukudlala nalo bhola ngoba akazange wabona umuntu odlala ibhola indawo ahlala kuyo. Kodwa ke bawo siya sithi ngamanye amaxesha sizive izinto ezinjalo kwaba bantu abantwana bathi bafuna ukufana nabo ngoba kuyenzeka umuntu athi ufuna into ethile angayazi into yokuba uzawufika njani ayifune lento yakhe azibone sele kuyo bantwana bahle bakathixo siyayazi into yokuba kweli lethu iphondo siyayazi into yokuba banqabile abantu esinothi nabaya badlala kwiindawo eziphambili kodwa sinabo nabantu esithi sireferensa ngabo besuka kwiindawo ezincinci zeli lethu iphondo abenze izinto esingazange sazibona ngaphambili bantwana bahle bakathixo ngoko ithi loo nto noba yintoni le nto oyinqwenelayo lwenze lungasuki ukholo lwakho kuyo ngoba kusenokwenzeka ibe nguwo wokuqala bantwana bahle bakathixo ngoba bayatsho abantu phaa ekugqibeleni asizanga sikubone kunje bantwana bahle bakathixo nawe kungenzeka bantwana bahle bakathixo ube nguwe apho kuthiwa asizanga kule yethu indawo asizange siyibone laa nto yenzeke kumntakabani bantwana bahle bakathixo ngoko kulungile mfo kamnguni into yokuba singazivaleli ephupheni bantwana bahle bakathixo ngoba kakade iphupha alihambi ngokwengqondo bantwana bahle bakathixo ingqondo yethu bantwana bahle bakathixo noba saziwa into yokuba sikrelekrele kangakanani na esikolweni bantwana bahle nokuba singaba nezidanga ezingakanani bantwana bahle bakathixo kusenokwenzeka ingqondo yethu esidodobalisayo kodwa ukuphupha kulahla ingqondo kuyibeke ecaleni bantwana bahle bakathixo ibe kuko okubangela izinto ezingazange zenzeka zibonakale zisenzeka bantwana bahle bakathixo mhlawumbi kufuneka ekudodobaleni kwiingqondo zethu sizithathe sizibeke ecaleni sibe ngamageza phambi kwabantu kuthiwe umntakabani ingangathi uyaphambana yile evangeli yakhe bantwana bahle bakathixo kodwa okukathixo kwenzelwa into yokuba izinto ezibonwe ngabantu zingaqheleki bantwana bahle bakathixo ngoba uthixo uvula apho kwakhe kuvalwa khona uthixo uhamba indlela engazange yahanjwa ngaphambili nawe ukuba unoliyeka iphupha lakho ungalibeki kuthixo ungalibona lingafezeki bantwana bahle bakathixo ukuba unoliyeka iphupha lakho umamele abantu abazingqondi zokuhlala ungaziboni izinto zakhe zingayi phambili bantwana bahle bakathixo ngoko namhlanje sizokuthi sebenzisa ukholo xa ubona indlela ingavulekanga xa ubona ubumnyama phambi kwakho yiba nento athi uthixo ngaphambili uzawuveza ukukhanya uhambe kobo bumnyama uhambe emfuleni wethunzi lokufa ngoba uthixo ulapha ecaleni kwakho bantwana bahle bakathixo uthixo ugqitha ngapha kwendlela esicinga ngayo thina enze uthixo amaphupha kunjalo nje bantwana bahle bakathixo agqithe ngapha kwezinto ebesicinga thina asinako ukuzenza bantwana bahle bakathixo ngoko sizozisa uthixo ogqitha iingqondo zethu bantwana bahle bakathixo akuphela amandla bantwana bahle bakathixo akuphela amacebo zesicele icebo kuthixo ngoba uthixo abazalwane yena ungenelela kanye xa thina siphelelwe zizinto zokwenza afika uthixo aguqule izinto bathi abantu bakuyijonga loo nto babone into yokuba thina asizange sikubone okunje lilizwi lenkosi eli eliviwe bobumnyama kubaleke makasikelele uthixo elizwi ukufunda nokushunyelwa kwalo uYesu Kristu inkosi yethu ngokunangona phakade amen
amen sikele.
Bawo ngathi andenza ngalo bawo ubana andinokuthi ubana faka ugesi faka ugesi faka ugesi. Masithi
sayikhatha lento bawo.
Masithi congratulations to amagesi.
Hayi sayikhatha.
Ukushaya isibhaxu i Sundowns.
Le nation ndaba bazoyibona kakhulu le.
Sicele ke i-friends zemagesi zisubscribe. Sicele ke nawe ke mhlambe awuyiyo ke i-fan yemagesi u-subscribe. Noba uyi-fan ye-Sundowns for the sake of lo mzalwane unga-subscribe. Ulike ke the content layer tibana uyayithanda.
Bayithanda.
Uba uyayithanda i-content layer sicela ukuthi uyilike. Uyishirishile nakuwe wonke umntu okanye kwiplatform ozisebenzisayo. Kwindawo ke ohamba kuzo ke ungatsho ukuthi icawa yabantu abangacawiyo iyaqhubekeka kunyaka ozayo. Kodwa ke zisekhona nezinye iziqendu onomane uzijonga. Phambi kwe ngu-catch up. Wenze u-catch up kwezi
binge watch.
Ungakhange uzibukele. Ufaka ugesi, ufaka ugesi, ufaka ugesi. So that uzokwazi ukuthi uhlale uThixo eselapha eceleni kwakho ngamaxesha onke. Enkosi ke bawo, ufaka ugesi.
Hayi, must go together. Hayi, bawo, masambe, masambe.
Masambe,
oh, phambi kwa singingqini. Masibulele bazalwane into yokuba nibe kunye nathi. Lunyaka wonke inkosi bazalwane thank you very much in English. Thank you to our non Xhosa speaking viewers. Calvin, my vendor friend. I have a friend from vendor my vendor friend. Thank you my friend for watching us.
Now let me tell you about Veda.
Hayi akange zitsho ezakho ndiye uba ziyamamela.
Ndinazo nezingamashangane bawo, ndinazo nezingamaswati.
Azikange zitsho ezakho uba ziyamamela.
Hayi bawo.
Ezakho bezitshile into
yoba bawo zihleli zisitsho bakumbana hayi.
Akange zitsho kaloku into yoba zifuna sikhumshe. Thank you. Thank you to our vendor friends and Shona speaking friends. Thank you bazalwane. Siye engingqini ke ngoku, siya engingqini. Iyingingqi ithi okokugqibela.
Awunokwazi ukuya engingqini ungakhomba. Faka ugesi.
Awufaka ugesi ingingqi. Ingingqi bawo okokugqibela kule nyaka. Okokugqibela bawo. Ingingqi ithi. Lithe lakutshona ilanga.
Awu siyena.
Ndabe ndikubonile. Itsho ke ingingqi kule veki. Akukho nto ingatyhilekiyo. Akukho kuqalwayo. Kungapheliyo. Lo unyaka ubuqalile ngoku uphelile. Kodwa lithela kutshona ilanga ndabe ndikubonile. Iintsuku ezininzi bendikhala ndikhalile. Kodwa uninzi belundibona ndonwabile. Amanxeba ebebonakala ephilile. Kodwa ngaphakathi isilonda sibhidlile. Bendithi ndiyavuka, ndizibone sendiwile. Amandla ephelile, ilanga linditshisile. Besendincamile, kanti undijongile. Lithela kutshona ilanga, ndabe ndikubonile. Akukho ndlela inde, xa ukhona. Inxeba yakho inde, ayinakuphela. Ivelela abaziwayo iyokufika kwabalityalwayo. Nyaka phelile kodwa usandigcinile. Sisathandaza sivule amehlo. Ezi zindumiso zengingqi kodwa yona le icawa yabantu abangacawiyo. Masikudwana.
lwabo ufiphile inkosi yethu uthando lobudlelwane bomoya oyingcwele kungaphumla phakathi kwethu sonke ilibuye inkosi izona ndibandalayo kusini uKristu inkosi yethu amen
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 lapho fanga ubhekisi kale ubaba siya ecaweni apha enyakeni siyathemba into yokuba xa ubukelele yethu cawa ayikhupha ngecaweni ukuba ke ubungayi ecaweni unyaka lo wonke siyathemba into yokuba sizakugcina kakuhle into yokuba ungalibali into yokuthi xonawe uzakuthanda qhubeka ke ithi festive ngoba kusenokwenzeka ungayi kule mveza ecaweni cawa yabantu abangacawiyo iya kubulela kakhulu ngokuba uye wakunye nathi sinethemba ke into yokuba kulo nyaka zayo singadibani kodwa ke asazi uba into yokuba kuza kwenze kanjani kulo nyaka zayo kodwa ke sinethemba into yokuba sizawudibana inkosi bazalwane kakhulu le yicawa yabantu abangacawiyo
bakugesi bakugesi
safa
Papa Yin, Papa Yin, Papa